apa kwa bala Wande, sine box ezimbili. Sine bokisi katishara, sibene bokisi yomdwana. Apa pakati kule bokisi katishara, sine box ezi 6 zabandwana. Ngoba abandwana betu sibakrupisha in 6, ne? So, apa pakati kukondo?
Ha.
Kiyo nwajwa ke apa. Kukwa met apa. Kia jalwa apa. Sinandoni, sinama kadi manani wetu ama cool. Sibena makadi manani we English. Sibene dot cards zetu. Sibenawo namagama wesixhosa wa manani. Naye ke umntana apa eboxini yakhe une packets. Ezi packet Z6 baye bazifumene zipakishiwe zifakwe ngereken kakuhle. Umisi ke funeka aqiniseke ukuba abantwana bayathini baphinde bazifake olu hlobo bezifakwe ngalo. Indoni amakhadi manani wakhe apho phakathi. And then umisi abe nantoni abe nee-counters zakhe ezi-100 azisebenzisa xa ethi ufundisa abantwana bakhe ukubala. Nabo phakathi banantoni banezabo ii-counters ezitheni ezi-100. Umntana ke ngamnye uye afumane i-10 yakhe. Ne sibe nantoni ke ngoku sibe ne-magnetic frame. Le magnetic frame bona ke abantwana nazi ezabo zihamba ne magnets. Ezi magnetic masijonge pha ebhodini sinazo ne charts zethu. Ndithi ezi magnets zethu ngama apile mhlambi nenza umzekelo. Ndithi nama apile amathathu masiwadibanise nama apile amabini aza kwenza ama apile amangapi? Ngama apile amahlanu. So umntana ngamnye zilapha epaketini zingapi? Zi-6 afumane i-counters zakhe ezi-10 phaphakathi. Phinde ke ngoku mna ndingumisi ndibe nanto ndibe ne-string sethu sokubala. Nomntana ke uye afumane esakhe i-string sothini sokubala esilingana neminwe yakhe. Umisi ke angabi nayo intoni i-dice but abantwana babe ne-dice. La ma-dice ke anantoni? Ngubonisi. Ngama-dice ane-dots ibe ngama-dice anamanani because abantwana funeka bewazile amanani. Whether ebhaliwe engabhalwanga. Umisi aphinde abe nekwati. Nabantwana ke babe nekwati zabo ezingapi? Ezi-6. Gqibelisa ngando nge-shapes zethu. Asizifaki ke i-shapes zethu apha because azizungena. Siye sizigcine phi? Eboxini katishara. Kubalulekile ke ngoku uba utishara abaxelela abantwana xa bepakisha kukho le plastic. Le plastic yenzelwe uba mazingene zoyi-6 apha. Ajonge ke ngoku umntana nama-dice wakhe angene phi? Apho phakathi kule pakethi. Nezi zikwiipakethi zazo kodwa ziphinda zibuyela phi? Phakathi kulena ipakethi inkulu. Baye bazibuyisele ke ngoku kakuhle ngola hlobo bebezifumene ngalo. Mamela ke xa ufundisa abantwana i-maths kubalulekile ke ube nazo iintoni ii-counters nezinto zokudlala ngoba umntana kaloku usuka kwa-grade R apho ebesithini ebedlala ngoku ebefunda ngokudlala. Ngoku makafunde ngokudlala esebenzisa izinto ezi-concrete akwazi ukuzibona nokuzibamba ukuze azokuyiqondisisisa le nto ayenzayo. Kukho leyo nto ke kwibox yethu, box katishara yenkulu ne-box yabantwana.